emhlabeni nasezulwini bingelela makhosi bingelela uNkulunkulu bingelele abefundisa abavangeli abashumayeli abakhokheli nehamente engcwele emhlabeni nasezulwini bangcwele benkosi ngiyacela esihlalweni sasezulwini uShembe ongcwele uNkulunkulu wethu ukuba ngaleli thuba akangethwale angiqondise endleleni okufaneke ngihambe emsebenzini wakhe asengiqhese wona lifikile izwi solo emva kwenkonzo esandulele sesabatha lafikizwa wathi ubaba ngizumphathela umsebenzi baqinisile abaningi uma bethi abalali uma sowewezwa ukuthi uphatha umsebenzi wasezulwini nami bakwethu ngilale obenyoni ngoba ngazi ukuthi ngizokhuluma ngithini ngingane phambi kobaba phambi kwabantu abadala kodwa ngiyacela ukuthi ubaba unyazi lwezulu asondeze amakhehla nezalukazi zabo ukuthi basondele bangiphase nami ngingakhuluma okuthandwa yimina kodwa ehlisele amazwi wakhe ngoba laba bantu abalapha abazileki kodwa benze kuwe Nkosi nami ngiyingane encane ngiyayinqusela kwabasezulwini ukuthi uma ngiphaphalaza baba uyobona ukuthi ubunike usalo olukhathisele ziko njengoba ngibe lapha ngiseziko uma usondela uyingane liyashisa iziko ngiyacela kodwa ukuthi ungiphase kuze kube sekugcineni bangilungisele isihlabelelo 159 engizocela ukuthi baba nami ngithimule uma ngizongena endabeni yakho baba namhlanjena uyongifuna imbeleko ngoba umuntu wasezulwini usefikile wagijima umakhumalo ngoba lithi igama nabadala wawuthi ma udlula abantu sebebuya kuwe ezansi baba ingilosi ifike inqabule emajubini ingaweli kodwa ngaleso sikhathi kokuthiwa ngawu-1939 mhlawu umakhumalo egijime efuna imbeleko wafika nangayo imbeleko wayesethi ngiyakubelethisa namhlanje emntanami usuyodlula nomntana waseTransvaal bakhona bayigcwele wathi ma esebuya waqala ngayo umakhumalo umkhokheli wokuqala kulelizwe laseTransvaal owayebhalelwa ugogo wamandlovu ngiyacela babuthi lapho bekhona ubakhumbule kwathi ma esenza umsebenzi wakho waqala umsebenzi wakho waqhuma ngiyakhumbula namakhehlo baba umgabhi ojakobe babethi ma babeyovalelisa bathi ma beqala ukuzosebenza lapho ehawuteni beza kuwe nkosi uyingunqunguqu umhlaba uyaphenduka ushengo wesibili bantu babasengiyahamba ngiyogola emsebenzini wayesethi ubaba kuwe balayezela ohamba uyosonta lapho okhonakhona ungakhumalo ngoba kakukhona iphunga ekanale majuba amen. Ngiyacela-ke nkosi ukuthi ubakhumbule kwathi kwakuhamba insuku wayesebedlule emhlabeni wathi ma esedlule emhlabeni bayobika kuwe wathi uphi unobhala wakhe kwaba ugogo wamandlovu wasebenza iy'nyanga ey'ntathu naye wahlabeka wadlula emhlabeni kwase kuthiwa kuzokwenze njani na kwakhona isalokazi laphayana baba eduba kuthiwa ugogo wathabethe uyena nkosi wagqike esethatha umsebenzi wakho kwasho uyayazi wakhulu umsebenzi wakho kulalize ngoba abantu balelize eTransvaal namhlanje kuyirhawuteni babethanda wena nkosi noma bebethanda wena ngaziningi izinto zazenzeka nkosi bengazi ukuthi bahamba noNkulunkulu kodwa ngiyathanda nkulunkulu kusho njengoba ngiguqile ukuthi noma sizoni baba siye sithi siyasebenza kanti sesishayisile sicela nkulunkulu ungasifulatheli kulelizwe noma kudonswadonswana ungasifulatheli kodwa usithande ngoba nkosi uma bekulungiselela abantu balelizwe bakulungisele ngey'nhliziyo ezimhlophe ngoba uma usufikile phakathi kwabo indlala iyaphela uma usukhona phakathi kwabo zonke izinto ziyalunga nkosi ngiyakhumbula ukuthi nkosi ngithi angihambe kancane ngoba uma ngingagijima nkulusi ngizoshayeza kuthiwa undlelande la sikhona kuhanjwa kancane nkosi yamakhosi ngiyacela ukuthi ngisho ngithi kwathi nkosi ngomhlaka 16 juni kwangu-1962 lapho ebhiyoni nkosi lapho wawufika khona ngithi wawudlula uphikelela amazweni uhambiswe namazwe uhambe amazwe namazwe uhambise izwi lakho wathi uthola amadoda namakhosi lapheemakhosikazi lapho ebhiyoni wawuthukuthele kakhulu wathi ngithi ma ngithi ngenza izinto bantu bami ngiyasebenza niyangiphikisa wathi ma ngenza izinto ngithi ngiyasebenza ningiphikisa wathi ma ngithi ngikhuluma nani nicabanga ukuthi ngikhuluma nomuntu wathi mina ngiyena umuntu wathi uma ngithanda abantu bami nina nibona abantu bokufakela umjiva nina ningabantu phaqa abangenayo inkolo kodwa namhlanje ngiyanitshela ukuthi kuyekeni lokhu eniwenzayo uma ngikhuluma bese ningiphikisa ubani othi ma ushembe ekhuluma phambi kwakhe bese qalelwa nezwi uma ushembe sekhulumile kufanele kube nezwi wathi kumanje abantu bami ngingavula umgodi ningene ngimbibe njengamanje bakhala bababaza bakhala bathi nkosi akuyenzeki bakhala bababaza bacela intethelo ngalesikhathi weze kuqhubeka baba ngiyakuthanda nathi ukuthi baba singambonisi okwendoda wathi bhekani bantu bami lapho ngigijima khona nisezimotini la ngigijima khona emabhasini nalapho ey'timeleni ngisiwe yikhona elala laba bantu wayekhuluma nabo joyegqoke isuti ebrown ey'tathulo ezibrown efake izandla zakhe ekhukini athi nina bona makhona
ngiyacela Nkosi uzithethelele. Basuke behamba abantu bathi bayahamba bayasebenza kanti sebeshayisile. Uthi uNkulunkulu lapho kulawo mabhasi neemoto enihamba ngazo, nize la emhlanganeni uthi mina Shembe ngisuke ngikhona.
Amen.
Uthi njengamanje ngizazidedela lezi moto zimqede. Badedele la mabhasi nawamqede. Dedele neyitimela lezi mqede. Ngoba ninabanga ukuthi nikhuluma nomuntu. Shembe uyahlonishwa bakwethu. Shembe uyahlonipha uNkulunkulu wethu. Uthi baba mayekhuluma nodaba ehamba nalo. Uthi mahamba nomshayeli wakhe. Umshayeli ngimusho. Hayi ngimusho. Kukhona nengane zakhe. Kukhona nehlobo zakhe lapha. Wabanye bayazi le ndaba. Uthi make hamba nomshayeli wakhe. Uthi yazi wena sibani bani. Uyashayela umshayeli wami. Wena umshayeli wemoto. Mina ngishayela wena. Wena umshayeli wemoto. Mina ngishayela wena. Uthanda ukuthi abantu bavule indlebe. Ngoba sikuluhambo olunzima. Okwathi mangigijima sengizwile ukuthi uhambile umanqele. Ngathi mangifika eDibisila. Ngafika sahlangatshezwa umjaju. Sathi masifika kubaba. Khumbule nobaba uNjoko uMshumayeli. Esasihamba nabo lolu hambo. Sagijima imoto zazigijima o-200 no-180 endleleni. Sathi masifika phambi kwakho. Wawusemotini yakho baba. Sathi siziyayichaza wathi ngiyanazi. Wachazani kwenzenjani. Wachazani bechaza wathi ngubani bekhona. Wayesechaza umshuba eGenesis ukuthi baba bengikhona. Wachaza uhambo lakho wamchaza. Kodwa siyokhuluma yo ndaba. Kodwa ngisendabeni yokuthi uthi kumshayeli wakhe uyina ngishayela wena. Wathi lalela ke mshayeli. Uyathanda ukuthi masifika la siya khona. Ngifika ngiqashula intambo zemoto. Uthi tata thatha baba. Ngawungizonda kakhulu. Zonke lezi ndlela esobe sizihamba sobe sizihamba kanjani. Usuqashule intambo. Uthi ngakho ngithi ngishayela wena. Wena ushayela imoto. Ngoba lo mshayeli wethu mayefika lapho wayehamba khona ubaba. Abantu bese bemthathela phezulu kakhulukazi. Amakhosazana namantombazana. Sebebuza kuyenza izinto. Kanti lapho esitheleni sikhona. Sithi akasiboni asibona. Joshua 1. Imali. Joshua 1. Uverse 8 no 9. Omunye ongifundela incwadi kaMathewu 20 ayiqale verse 8 abe ku-8 ajoba yokuma ku-16. Ngiphe baba lencwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho nansi imali yomthetho ofanele ngasuke emlonyeni wethu zindla kuyona emini nasebusuku
sizindla kuyona emini nasebusuku
ukuba
ukuba
ugcine konke okulotshiweyo kuyo
ukuba ugcine konke okulotshiweyo kuyo
khona uyakuba nenhlanhla
khona uyakuba nenhlanhla
ekuhambeni kwakho
ekuhambeni kwakho
khona uyakubusa
khona uyakubusa
angikuyalile na
angikuyalile na
qina ube nesibindi
qina ube nesibindi
ungesabi
ungesabi
wethuke
wethuke
ngokuba uJehova uThixo wakho unawe ezindaweni zonke ohambela kuzo
amen
amen
uJehova ngisho njalo wayekhohli umshaleli wakho ukuthi njengoba ehamba naye uNkulunkulu noma esithele uNkulunkulu yambona sethi mntanami uma ngazitashula lezintambo uyokuthokoza yini uqhaba chachaza baba ngeke kwenzeke siyothamba kanjani zonke lezindlela ngoba uyazi la ufika khona khona izinto azenzayo athi uJehova kamboni wayesethi lalela-ke mntanami njengoba ungavumi ukuthi ngizitashule lezintambo la siyakhona ngizokukhomba mina ukuthi uNkulunkulu wathi la siyakhona ufike ngivale iy'ndebe zakho alisiniki zophinda ulize yokukhuba ngamakhosaza nabantombazana bathi uma befika lapho sokudiliza iy'phaba kudiliza wonke umthwalo kajehova bathi bekhuluma nanje okujwayelile bekhuluma naye wayesekhuluma ngezandla angalifundanga ulwimi lwezandla wayesekhuluma ngezandla iy'ndlela ezifaneke angasezwa lutho kwaze kwaphela umhlangano ujehova wahambele kuleyo ndawo wathi esembiza safulekile bakhona bengi nawe uma ungeza uzovalekile nawe uma ungeza indlela uzovalekile yakhumbula nkosi nangawe uhlala ufika uNkulunkulu balingani bakho lapha yoso wethu Jehova uNkulunkulu wethu njengoba isimayo sasingaziwa njengoba ngithi kwakubaphethwe indlala abanye bafa bengadlile nkosi wawufika kulo muzi nkosi kwathi baqala kusuka idlakala kuwe nkosi wathi bantu abamphuthumane nithathe leli landi leli lapha ekhaya nithathe nilihambise kwamsana waphakama uJakobe ubaba uJakobe waphakama ngalesi khathi wahambe esowumfundisi waqhamuka ngalesi khathi wathi baba sewungena kanjani kwamsana ngoba uhlala kuforum lizohlala kuphi leli lada kuforum ngoba umlimi wathi hayi kodwana malidlule leli buka kumsweni amen lasula kanjalo bantu benkosi ngoba wayesekhulumile wathi angisobe ngiphinde ngibuye ngingene emzini womuntu ngoba abantu bahlalahlale behwithana wathi angisobe ngiphinde ngibuye lapha ngingene emzini womuntu kodwa sengiyobuya seningakhele bese lithatha nalelo lalathi bese nilibuyisa kulabaphathi ababekhona ngaphambilini kwathi baqedwa kwakhiwa lo muzi wakho baba labuya leli lathi nkosi usowuhleli nkosi uthi ngulunkosazana nathi-ke siyacela-ke nkosi ukuthi indaba yakho njengoba uze lapha uzele ukuzophilisa thina uzele uNkulunkulu uzokhuluma indaba yethu nabazali bethu abanye abababazi abazali babo kodwa mase befike kuwe nkosi bagcina ubavezile abazali babo kubo nathi-ke nkosi siyayicelela singabantwana ukuthi sikhulume kahle indaba yakho njengoba nkosi ngiguqile ngithi ngilalo benyoni ngempela ngiqinisile ngilalo benyoni baba ngingazi ukuthi ngizokhuluma ngithini kweuthi uma uhlela uthi uyayilungisa indaba kankulunkulu kube khona nezinto eziphazamisayo nabazukulu bakhona baphazamisa bengivula izahluko ngithi ngizokuqeda kuzothetha lezi ngishaye ngezinjengezinje nabantwana balana baba
bayaphazamisa ngazi ukuthi ngizoqala ngibhekephi kodwa ngathi wena baba uzongiqondisa wena baba uzohamba nami lolu hambo kuze ube sekugcineni ngathi yazilungisa ngilungisisa indaba ngithi ngizokhuluma ngithini kubaba ngingamshumayeza ngithini khasibala sishumayeza baba kodwa nami ngizozikufelela ngikwizikhuthaza ukuthi nami ngisani nginamathele onyazini ngoba nkosi ngiyacela ukuthi ungangilahle angingayiwa nkosi yaba ngithe ma ngilungise ebusuku eyifika iphazamisa iy'ngane kuyayishiywa yekeyekeni nina ngilungisele inkonzo yakusasa yekeni bantwana ngilungisele inkonzo yakusasa hhayi ngabona ukuthi hhayi ngisabaphazamisa ngani ukuthi bangiyeke abantwana niyawazi lo mdlalo okuthiwa yi-puzzle khona umdlalo okuthiwa yi-puzzle ohlanganisayo uhlanganise noma inkomo noma noma iflower noma uhlanganise ibhasi noma yini ngase ngithatha iphazili yomhlaba wami bakhona bencene ngayihlikiza le phazili yomhlaba ngayihlikiza wonke ngase ngibiza umzukulu ula ku-8 ngambiza umzukulu thatha ngoba ngisasebenza la hlanganisa iphazili hawu baba kodwa yazenkulu ngahlanganisa iphazili yomhlaba wonke ama-continent wonke bakhona bene wayithatha umntwana wahamba la ngitshela ukuthi uzothatha i-hour kodwa uthathe 5 minutes bakhona bene ngithi uzothatha i-hour lihlanganisa iphazili umhlaba wonke wonke lama-continent ithi hayi azomhlula kodwa bheka-ke umntwana ngoba unothando olungapheli noma ungamshaya ithando lingapheli uyeza kuwe athi ba athi ma bakhona bene hawu wabuya baba sengimqedile liphathi ngilibuka ntoni linjalo nawe mpela ngathi wenze kanjani umntanami le wathi baba khange emuva khona unyazo bakhona bene wathi ngibala ukuthi izongihlupha le ndaba yama-continent angihlanganisa unyazo bakhona bene ngathi angihlanganisa unyazo mangihlanganisa unyazi ngoba wonke umhlaba usuhlangene njengoba umhlaba wonke usho gunyazo lezulu esewugoqa ngihlanganise unyazo kusho umntwana te mangihlanganisa unyazo ayi-continent isihlangene nami ngiyacela-ke nkosi ngingaphumi kule phazi yakho nami angingene uhlangane ngathi sonke intambeko ingaqashi ukuthitha kuthina sonke njengoba silanga singabuyela muva bakhona bence umsebenzi wakho nodwa nkosuma kufanele ukuthi ngidlule kuwo nganginomshumayeli wakho baba walapheleng umshumayeli ontini esasinayo lapho enhlalakahle lapho kwakuyithempele lodwa lapho evale orange farm uthi utini ngelinye ilanga wakumkhwenyana kwanele umfundisi wakho unkulunkulu wayelapha emnambithi wayethatha udadewabo kwathi lapho nkosi usufudumele untini wahamba ngendabeni yokuthi lapho ukhona noma usemgodini noma usemlilweni ushembe ukhona wathi makefika wawusuphuma nkosi ulaphayana phezulu lapha ephalamende phezulu ungasehli inkosi kwathi ngaleso sikhathi yombika wayeyithwele sekunzima kakhulu ukuthi akabelethe wathi mabefika kuwe baba uyinyanga yezulu wathi bangizocela babeyithise unkosikazi wami uyithwele sokunzima kakhulu wathi kuye mntanami thina boshembe sobesikho yingakho ngithi bafowethu singayikhohlisi noma siyahlebeza la sihlebeza khona ushembe ulalele wathi thina boshembe sobesikhona wahamba wathatha isibusiso zase zimphathe iy'nhlungu zithe sezimphathe iy'nhlungu wamthatha umise esibhedlela wathi uma efika esibhedlela abange sabeletha wayesedlula umntwana esesiswini wadlula nomntwana esesiswini bezo dokotela ngaleso sikhathi bathi bazomhlinza abaye bakhikisana bathi hayi mina ngeke ngikwazi ukuhlinza lapha hayi siyabi sifanele bamthathe bahambe kwempiyeke mina uthi wama ngabe ukuthi wenziwa njani uthi wathi maye kuwe wesibili kanjani ngelanga lelo sini lapho ufanele aphume khona uthi wayesuke ebuyela khona esibhedlela ethi ngize unkosikazi wami ngilande yena wathi bevula ishalufu lapho wayefake khona wamthola umntwana wakhe esezelwe unkosikazi engasikiwe abenanazayo kokusha ngukuthi ngizobe ngikhona wamthola esegoqiwe laphambi kwakhe wahamba yomleka ingane yakhe hhayi nonkosikazi wakhe ekhaya ngoba umlomo ongathethi manga konke waye ukusho ubaba ethi ngiyobe ikhona nangempela waba khona fundani incwadi kaMathewu 20 evesini kuphelele ku-ebesajomo uyokuma 16
umbuso wezulu ufana nomuntu owumninindlu
ofana nomuntu owumninindlu
owaphuma kusasa ukubiza isebenzi ziye esivinini sakhe
waphuma kusasa ukubiza isebenzi ziye esivinini sakhe
se evumelene neisebenzi
yesevumelene neyisebenzi
ukuzikhokhela udanariyo ngosuku wazithuma esivinini sakhe verse 3 wabuya waphuma ngehora lesithathu
yashiyani ikhathi uphuma ngalinye ihora ufuna iyisebenzi
wabona abanye bemi endaweni yokubuthana
wabona abanye endaweni yokubuthana bemi khona
bengasebenzi lutho
bengena umsebenzi bemile nje bengasebenzi
verse 4 wathi kubo
sethi kubo
hambani nani niye esivinini
ngoninika okufaneleyo
baya Verse 5. Wabuya waphuma ngehora lesithupha. Nelesishagalolunye. Wenza njalo. Verse 6.
Yebo.
Waphuma nangehora leshumi nanye. Wathola nabanye bemi.
Bengasebenzi lutho.
Wathi kubo. Nimeleni lapha usuku lonke ningasebenzi. Verse 7. Bathi kuye. Asitholwa muntu. Hambani nani niye esivinini
msebenzi.
Niyakwamukela okufaneleyo. Sekufile.
Sokuhlile.
Umnini isivini wathi encekwini yakhe.
Biza isisebenzi.
Uzikhokhele imali yazo. Uqale ngabo kuphela. Ugcine kwabokuqala.
16.
Njalo abokuphela bayakuba abokuqala.
Nabokuqala babe ukuphela.
Ngokuba baningi ababiziwe
njengoba sibiziwe.
Kodwa incosana bakhethiweyo
iningi. Kunjalo baba wasezulwini. Kunjalo njengoba uhlele esihlalweni sakho. Wathi ngenye imini baba ugcwele paradise lakho. Wathi uhafu wena ongithanda. Yisho njalo incwadi namhlanje. Abantu abathatha amashumi amane. Bekule nkolo uNkulunkulu babizile ezivinini sakho ukuthi bazosebenza. Kodwa babheke ukuthi uyakubakhokhela kakhulu. Kodwa kuwe Nkosi akunjalo. Bethu umuntu nofika namhlanje
athola umvuzo ofana nalabo abaneminyaka amashumi amahlanu. Abanye bakhononda bathi inkosi thina sifike kuqala kungani usilinganisa nalaba bantu. Omunye ufike ngehola lokugcina kodwa umkhokhele ihola elifana nelethu. Yingakho ngithi asingabi nayo lelo bhati noma lelo shwa ethathi uma ngithi ngiyalungisa izinto ubaba athi hhayi mina nimphikisa ethi ngiyakhuluma nithi ngoba seyijwayele athi angifani nani. Yebo nyazi, ngeke ufane nathi. Wena uNkulunkulu baba, sengigcina ngomsebenzi wakho omningi. Njengoba sizongena esibayeni uNkulunkulu namhlanje, ngiyakhumbula isimayo sakho sokuqala mhlawufika phakathi walo muzi wasekuthuthukeni. Wathi sekumenyezele uNkulunkulu nabagcotsha bakho, wathi sizokudla isimayo namhla abantu abantu abalinde bayilungiselele. Ngalinda Nkosi, kwathi ebusuku sengilele uNkulunkulu edokodweni, wafika uNkulunkulu usuphethe ubhoko fawe nomjeva wakho Nkosi uphelele. Wasowubekile manzi phambi kwami Nkosi, obusisiwe obeke nendishi wathi angiphalaze. Okuchaza ukuthi uma siyongena esibayeni bafowethu, kukhona izinto ongafanele singene nazo. Bengazi ukuthi uthi angiphalaze nje, kukhonani uboneni Nkosi? Ngwena baba ofunda iy'nhliziyo zabantu, ngwena baba ongena ejuleni wey'bini zabantu, ubheke besiyobona umonakalo khona baba. Njalo Nkosi ngayibona ngiqala ngiphuza amanzi khona lapho esibonakalisweni baba, ngaphuzwa amanzi agcwalisisa. Wayesathi angiphalaze, umile ungimele waphalaza. Ngaphalaza baba, ngaphalaza ngabona, ngakaze ngikubona ukuthi kwangenanjani phakathi kwey'bilini zami. Kwaphuma amabhodlela amnyama, kwaphuma iy'ntamo ey'bomvu zezihlaza, kwaphuma iy'nalithi baba uNkulunkulu, zaphuma ngaphakathi, kwaphuma ney'pelethu baba. Ngangazi ukuthi ngangugunye nini, kwaphuma nodaka konke. Wayesuthi uqedile, wayesokuphelile, wawusuphuma. Ngabona ngiphaphama kulaba busuku lwakho ukuthi yini engikunisayo. Ngabona ukuthi baba wawungafuni ukuthi ngingene nginezinto, ukuze nalabo engibaqelele ma ngiqala inkonzo ngithi baba nabo bakhumbule ukuthi ma usikhipha lesibayo Nkosi, ngoba uNkulunkulu bathanda ukuthi bafike nabo ngokwenyama kodwa basekhenya bensebengakuwe. Ngiyabacelela ukuthi abangavinjelwa baba, abangene phambi kobuso bakho. Ma usipha uNkulunkulu leso simayo umzimba wakho, nathi singene kuso bese sesiyaphila. Bangcwele, ngiyacela ukuthi angime ngingawuni umsebenzi kaNkulunkulu omningi, umsebenzi kaNkulunkulu ekhaya. Celela uNkulunkulu baba nokhokho bami, khulumele makhehla nezizalukazi ney'ngane baba ewangiphe zona ezadlula emhlabeni. Njengoba ngiguqile ngabe sinamashumi amathathu nantathu, indodana yami yokuqala uNkulunkulu wangiphe yona yadlula emhlabeni. Noma ngiye ngithi uNkulunkulu wami wokuqala uNakabuso wasemampehleni wahamba ebuncaneni bakhe, ngoba thina uNkulunkulu njengoba ngiguqe lapha ngiphulanga kamnandi. Ngey'khathi lezi eziqala kwakuthi sisahlala lapha eMzimhlophe, lapha yana emadwaleni owafika wabiza ithempeli kamshumayeli Mthiyane wathi ukuphi labathi alithi igama. Waqalaza baba wathi kusedwaleni thempeli, kwahlokoma uNkulunkulu kuleyo ndawo. Inkaba yami lale ilele lapho kulawo madwala, ngoba kukhona nesikole okuthiwa kusemadwaleni. Ngakholwa ngaleso sikhathi ngathi ubaba uyazi ngani le ndawo ukuthi kusemadwaleni. Ilapho Nkosi inkaba yami ilele khona eMzimhlophe, lapho Nkosi sasisuka khona sibheke eDube siyokuthabela inkonzo yakho eNkulunkulu. Lapho ngaleso sikhathi abantu babengabaningi, noma ngangimfishane sasingena ngaphakathi eDube. Ngiyakhumbula Nkosi ukuthi nami ngingaliwa, kuya kuvuleka Nkosi. Ngithi ngiyagcina kuya kuvuleka, ngikhumbula nobaba uJakobe. Kwakuthi makusuke iDube kukhona isikhathi lapho
owathi bakusuka idube dube lapha edube wathi abama bangilandele eh baphuma bathi buye kwakhe ani angezeli lelo hlazo ngeyilanga ngibone kunabantu bakhulunkulu abantu bakonyazi ngingasitholi nami senginensila yokuthi ngithe abantu bamabangilandele washo njalo ubaba uJakobe wathi abama bangilandele baphuma bamlandele ngiyacela noma kwakwenze mhlawumbe wayethi wenza into ente ngiyacela nalapho ekhona baba mthethelele ngoba lelizwe lakithi eTransvaal balisebenzele ngiyacela nkulunkulu isibekele zonke nkulunkulu izona abantu uma bethi bayasenza phambi kwakho beyithole sebekhalakuthele ekhisini ngiyacela nami nkosi ukuthi njengoba sengibuyisela umsebenzi esandleni sakho baba ungikhumbulele okhokho bami ney'ngane zami zigade umuzi kababa ngoba sebebona kangconywana kunami nkulunkulu njengoba ngilapha emhlabeni inkosi sibusiselekuzwile
amen
lithe izwi lenkosi umsebenzi wenkosi ma usubhekisa ubuyiselwa kuyena ukubuyisela ngesihlabelelo samashumi amane nanhlanu leso sihlabelelo siyohlabelwa umshumayelo walapha ekhaya umshumayelo uzuma emva kwalokho yobe seyithatha ebuyisela kubaba sebeyosibhekisela enkosini ngixolise kakhulu baba lobu umnikeze inkonzo umvangeli umadona emzini wakhe ethemba lethu
amen
nkosi usebenzeni
amen.